sifuna ukufumana I factors ya negative 4t squared minus 12t minus 9. Indlela inje yokuqala apha kukujonga ba ikhona na I common factor apha kulamanani esinawo apha. Onke lamanani esiwabonayo ayohluleka ko negative 1. Masimkhuphe ngo negative 1 simbeke apha ecaleni. Sizaba no negative 1 umphindaphinde ngo 4t squared plus 12t plus 9. Uyabona ke ngo apha ngaphambi kwala t squared sinenani elingu 4. Ithethi ba ke ngoku ngeke sikwazi ukwenza ngola hlobo. Ubunokwazi ukufuna I factors ngokukwenza lento kuthiwa yi grouping. Kodwa ke ikhona enye indlela elula kunokwenza lento ekuthiwa yi grouping yokufumana I factors apha kule quadratic esiyiniyiweyo. Le ndlela ke eyokuyenza lento kufuneka sikhe siqale sijonge uba kwenzekani xa uno a plus b umphindaphinda ngomnye u a plus b uba uzawufumana ntoni. U a plus b xa umphindaphinda ngo a plus b ufumana u a xa umphindaphinda ngo a uza kunika u a squared plus u a umphindaphinde ngo b uza kunika u a b plus u b umphindaphinde ngo a uza kunika u a b u b umphindaphinde ngo b uza kunika u b squared. Ke ngoku xa sowudibanisa u a b no a b uzawufumana u a squared plus 2ab plus b squared. Uyayibona ke ngoku le kuba ilento kuthiwa si-square se-binomial. I-binomial ilento engu a plus b. Ke ngoku uyabona la 4t squared plus 12t plus 9 iyafana na le engu a squared plus 2ab plus b squared. U 4t squared ungu a squared wethu. Xa siyijonga ngolu hlobo u a ke ngoku uzaba ngu 2t. U 9 yena ke ngoku apha njengoba simbona apha kule quadratic uyafana nala b squared. Ke ngoku u b wethu uzaba ngu 3. Uzaba ngu 3 u b wethu. Ke ngoku ukuze sifumane la 12t, u 12t wethu ungu 2ab. Kodwa ke into efuneka siyikhumbule ngula b wethu ungu na ungu 3 uba anga negative okanye aba positive la 3. Ke ngoku masike sithethe ngalo 2ab. U 2ab ungu 12t. Funeka sifumane sithi 2t simphindaphinde ngo 3 ozosinika u 6t simphindaphinde ngo 2. Uyambona uba ukunika la 12t ke ngoku ngoba u 12t ungu 2 umphindaphinde ngo 2t umphindaphinde ngo 3 eza kunika ke ngoku. Uyayibona uba iyafana le nto esinayo kwelicala engu 4t squared plus 12t plus 9 nala a squared plus 2ab plus b squared. Ke ngoku le quadratic yethu siyayibona yile quadratic ekuthiwa isi-square ngoba uyifumana ngokuphindaphinda i-binomials ezifanayo. Ke ngoku xa sesifuna ukuyibhala ngolu hlobo lokubhala ii-factors zayo izawuba ngubani? Izawuba ngu-2t plus u-3. U-2t plus 3 umphindaphinde ngu-2t plus 3 okanye ungathi ngu-2t plus 3 squared ngoba iyafana la 4t squared plus 12t plus 9. Kodwa ke ungamlibali la negative 1 wethu ebengaphandle. Ke ngoku ziyo ke ngoku le zii-factors ezi zika negative 4t squared minus 12t minus 9. iba ngu-negative 1, umphindaphinde ngu-2t plus 3 squared.